mbi mani vuga mazengo lihere isi uzu ibite yugoba ibidu chinege mwiji mutuma tutareba imberi hotuja yugo bimeze bityo zineza kichumana ya Gori here
Zogera kusho ya buse Zogera na ho yangi
Yangi
Upima na tarumu Nisu Uweshe Iyo ni buse
Miraba
Yatege kabiga kome
Amo
Yeah.